Ngente kube ngitshele yona.
Okay.
Uthanga ngazi ukuthi ngizobuya kanjani.
I'm just saying, mhlawumbe you can breathe in, breathe out, and then ungasukhuluma into esenhlizweni yakho.
Ngisaba ukuthi mase ngikutshelile ngeke uphinde ufune ukungibona.
I doubt that very much. So, ungakhuluma.
Ngalala nomondli.
Oh.